Thank you. Ndone ni mbuni ni natuwa ekusoke nje lo yathi oshala ingashedi umuntu inyaka wonke esobisho isihlalo nasi niyangizwa ngoba bazalwane bami ebandleni lasesheshi munye ureta munye kwa umbishopu we-elsis ngize lapha nje ngoba angikwazi kalapha amasonto onke kodwa ngizocela lo mfundisi ukuba ahlale la endaweni yami angiphatheleleni bakhe siyezwana bakwenu lapha isihlalo sangempela lokhu kwenza ukuba ngingamhlalisi kulesiyana ngibalekela ingozi ukuba ningamboni seqhamuka edondolezela nesagilana
Thank you. Thank you. othanda abantwana bakho ngegalokhu sithanda wena kule mthetho emibili bamelele umthetho wonke nabaprofeti lapho umuntu ephenduka ekubeni bakhe abedlileyo enze ukwahlulela nokulunga uyakusindisa umphefumlo wakhe.
Amanda chapter 5, verse 1 to 7. Ngakho ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu, mina engiyilungu kanye nawo, nokufakaza izinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambulwa kithi. Yalusani umhlaba kaNkulunkulu ophakathi kwenu, ungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu. Ungabi ngenxa yenzuzo eyihlaza kodwa ngenhliziyo evumayo. Ungabi njengabazenza amakhosi phezulu kwamabandla enabelwayo, kodwa nibe yisibonelo somhlaba. Kuyakuthi nxa sebonakaliswa umalusi omkhulu, niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabuniyo. Ngokunjalo nina basha, thobelani amalungu, kepha nonke yimbathani ukuthobela. Nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, uze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe, ngokuba uyanikhathalela. Izwani izwi leNkosi.
Yeah.
Kulabo bizimbi emabandleni amaningi because amagosa athatha amandla angesiwa wawo. Bese siyaqabana izinto ngoba bagcina bengasazi ukuthi empeleni umfundisi uyini. Lapha ngikhona ngikho ngikhona naye. Yikho kuzothi uma senginikeza nalesi yasitifiketi ngithi leli gunya lingelami nelaba. Ngoba uhlela egunyeni labani likabishoni. Angaze nizwe kushiwo komunye umuntu ngaphandle komfundisi. Nisangithi? Uma umuntu engathi stick to his or her lane, ziyashayisa izinto, siyagcina, sizivuka amakhanda, silamulana nezinkinga ezingafanele. Because abantu abagijimi ngelane yabo. Hello, ungangifikisi. Ngoba ngizokushiya lapha awuzobe ungasama kwemuntu emva kwalokho. Ngiyazizwa. Ungabona ekhaya. Angihlubeke lapha bazalwane. Ungizwile mfundisi? There is akukho la uzoma khona uthi yimi uretha la ekhaya uyokulahlekelwa ulona. Uyazazi uretha. Yikho ngizokubeka lapha. Into okufuneka uyenze wena ukuphatha. Ukuphatha kakuhle ukuthi usuzoqhamuka nezinto zakho ongasaqoqile nabanye. Usuzodingithi mina njengoretha. That is not what we're talking about. Zishayisa khona lapha izinto kuba ama-canons akhiye athi kubambisene namagosa ne-Pens Council. Kusho ukuthi into eyiningi must be discussed nani ukuze zikwazi ukukhulumeka zenzeke. Bazalwana niqhubeke. There is no executive. Engekho umfundisi. Beliyihlangano leyibizo engekho emthethweni. If engekho umfundisi, that executive is null and void, it is not official. There is no parish council, engekho umfundisi. Ubani lo oyinikeza amandla wabiza i-parish council ngoba kwama-ethics awusithi the chairperson of the parish council is the rector of the parish. Angayidelegeyitha yena kodwa noma idelegeyithiwe lo delegeyithiwe uyazi ukho kuyena chairperson ubani umfundisi. Ayikho i-parish council engekho umfundisi ngaphandle uma ibandla libe elasesheshi is never vacant. Noma ngekho umfundisi elasesheshi is never vacant. Uma abantu beyazi iprotocol okhanjwa ngayo elasesheshi suddenly ba vacant ubishop is the rector. Uma ubishophi ebona adelegate kubani ku-ashdilini. Elasesheshi is never vacant. Akho interim member. Noma ubishophi mebona asukele omunye wabafundisi athi mfundisi ngicela ungenzeli iy'nkonzo. Akasho ukuthi akenze iy'nkonzo usethi that person is in charge. Uthe nje ngenzela iy'nkonzo. Ukuze abantu bakaNkulunkulu bangasali bengenayo umuntu obaqondisayo. Ngakho niyangizwa bazalwane ngithi ngithi no executive engekho. No parish council engekho. Eliqoqe lakho alifakwa la beliyiqoqe la. Khona izinto ezonakala ebandleni manje ngoba siyayithambisa le zinto. Singafani sithiwe silibandla lomthetho ngoba kwenza ukuthi singashayisani uma sihamba ngaleyo ndlela. Angihlulele bengingazokhuluma lezo ngizobe kumfundisi. Mfundisi angiqale la. Uyamuzwa uJesu ekhuluma noPetro. Ungatimta njesu kulumana. Umbuza ubuza duu. Uti nkosina. Uyangitanda. Kuna labda. Uzuinu kutiri. Agashu mkutu yangitanda. Utu yangitanda hili kuna labda. Agashu labda kuti. Kala uskatanise nabanyi. Utu mkutanda mna nishurubani. Aha. Umbuzu kone na uyangitanda hili kwetu labda. Yoka na mau pendu lalo mbuzo utinkosu ni ata. Itinkosu uwe ya lusa. Ama uwa. Waya uwa. Itinkosu uwe. Kule liba. Kukona mabutakata. Uyalizu. Kule liba. Kukona mabafuru kunezu uwe tula ranyo. Itinkosu. Ametha kazanga panetu. Ekpegeli la doba. Nkosi ya kuhuza na manji. Itina, kusina, uyangitanda ina. Yelusa. Izi mbusa. So kutima nato soo. Yabona ke ngoba lezi akusizizi mbuno. Ndabanti. Uyangizi.
Amen.
Amen. Amen.
asaphendule lutho uma kuthiwa awuzukumngcwaba uyakuzwa uzama ukumshaya uyakuzwa angisho abantu obashayayo yilabo othunywe kubo abasaphilayo ibona basala besebuhlungwini ngento oyenzile kuthiwa hayi benganikelanga kwaqeda awushayikho yena lo muntu ungekumazi nokuthi ukhulume wathini ekugcineni nonkulunkulu nosala nibambe lokho nina kanti ungene umuntu kwankulunkulu be umfundisi kankulunkulu ithi le nto uyangithanda na do you love me look after God's people regardless of who they are regardless of who they are mabafane bonke yazi ukuthi into empilweni yami nasemsebenzini umuntu awenzile elinginikeza ijoyi enkulu ukuthi uma ngifumile ngihamba visiting the old people uthi uyangena kwenye indawo ngangumuntu omkhulu mithi ngiyangena athi ugogo usefikile mfana wazo kuthixosololo nazi kimi etixosololo indlela angibiza ngayo ngoba sigcina singasamuzwa kungasekho nothi kubana wami usu-elevated ubekwe laphana uzawudilinga sengathi ngelinye ilanga siyafuna ukubuya ku-mother earth siyikhumbule singabantu kodwa sihlonishwe unkulunkulu esithe singafanele wasifaka entweni yakhe wathi sibambisane naye emsebenzini wokusiza abantu babasindiswa ubumnando kulapho ngiyenkulu nje abanye bahudulile siya uma kuzekuvakashela imizalukazi kanti silifica nje leli sonto yibo labo bantu ababemile belenza ukuthi libe khona ngaphambili uyaqhubeka-ke angiqhubeke ngithi uyaqhubeka nomphosi oluphethe uthi yelusani umhlambi wa noma umhlambi kankulunkulu athi incwathi uma uwelusa uweluse ngoba kukhona inzuzo ofuna ukuyithola la kuningi nabangakwazi ukubona angikhuluma ama-realities abaningi abakwazi uthola malini bacabanga ukuthi uyakhona bakubona nje okumuhle nje uyigcwele ukhona kuzibalana namhlanje bathi uma bekubona usulekile nje bacabanga ukuthi uyayibulala ma sebeyokwenza ama-demands edlula ukwenza ezif ingakanani imali abakunika yona kanti lokhu okuthiwa uyakunikwa kuthi qambe sekufika kuye kufike sekucinezile nansi inkosikazi ifuna izinto lesho ayikhulumi into ayitholayo abantu bayenza ama-demands ezif angisho ukuthi yenza umsebenzi wakho without expecting anything wenze umsebenzi wakho kwabanye awunakumthola ngisho tenki ngaphandle kwama-demands do your work ngizwi ngithi regardless ngishaya sekhonenunge ma sengisho njalo ngoba kuhle ukwethembeka entweni oyiphathisiweyo uzwile kulezi nsuku sixoxa sikwenye indawo sikhunduza ukuthi uma izinto ingahambi lapha ekhaya angizibuze emadoseni ngibuza kuwe ngoba umphathi ubani nguwe ukuthi zimani yini ngibuza kuwe khona phela lapho kufika khona umfundisi bese kuthiwa awungeni wena ungabe nithaka ngeni kwaba kangena uCEO uma sekuthiwa kaphendula into ongangeni kuwe ukuyoba nemali la awungeni la uku-avoide konke lokho okuzoku-implicate kodwa kufanele wazi konke okwenzakalayo know everything awuyibani bangazi bathi sibala naye eliba isinyamalala uma ukhona khona nje into ezokusulela balekele lokho kodwa yazi yonke into eyenzakalayo ngoba that's your responsibility kwalususizi akubulala akangusho angikwazi uma nawe yakwenza kulezi nsuku ngihlangana ney'ncwadi ezinye ezidelelayo nasesiphutheni oqhamuka abantu sebe-accuse wathi kwenzeni usulivumeleni I don't remember ngisho nakuleleli ukuthi ngingakwenzi I don't remember nalelinye ngivumele kodwa sokukhonjwa mina manje sebhala lo muntu umuntu asemshingela ubani yini kusho ukuthi ngesikhathi ehleli lowayehleli ophethe wasebenzisa igama lakhe kwenye indawo balisebenzisa igama lakhe yafika incwadi sifika kulo lisetshenziswe kuye uthi bathe laba bathi ubishop uthe angazilutho ngaze ngisho ngokuhle angisho manje ngoba yibhodi le bhedile sekufuneka manje ngibhale ngiprotect ibhodi ngiyi-owne into erong abayenzileyo kube sengathi yenziwini amen ungathi ubishop uthe ngahlobo Bishop came ashore. Ungabi sengathi kula kulo msebenzi njobe uphetho uphoqile. Ungabi sengathi uma wenza izinto uphoqile. Uyinakekele into yokuthi ungagcini usufana ne-robot elimalaphana. Uhlale njalo uthando lwento oyenzayo lukuwe. Ngoba ikhona into yokuthi ugcine usufana ne-robot umshindo ogayayo ugayisa fanele. Uthando luphelile. Ulele esiteshini. Sokuloku kumuvo nje nawe kancane ukuthi mhlawumbe ekugcineni uyoze ufike entandleni. Ngiyasiza ukuthi uyilwe into uthando lwakho lungehli lokuthanda uNkulunkulu, lokuthanda into uNkulunkulu akubizele kuyo. What a wonderful privilege. What a wonderful privilege. Ukuhlonishwa uhlonishwe nayizalukazi ziza kuwe baba. What a wonderful privilege. Yini senza sifanele le nto. Nabantu abahloniphekile. Ukudidizela konke abantu uma beqhamuka. Kodwa uma sebeza kuwe kwehla bona. Uyayibona ukuthi uNkulunkulu elevate kanjani. Ungabeke nawe usuba inflated. Ngoba uSathane sometimes wenza njalo asenze sibe inflated kanti sefuna ukusilimaza. Uma umane usomuhle uyozidela ngenxa yebandla kuluphethe. Ukhumbule ukuthi mhla ubekwayo kwathiwa kuwe uze namhla ukuba ube umpriesti, umalusi nomfundisi kanye nombishophu ukuba kugonyiswe uNkulunkulu baqiniswe abantu bakaNkulunkulu. Kwashiwo kuwe lokho. Is that the case? Ngoba kulula, sometimes kulula. Siyahamba uma. Uyazi ukuthi uyafika ema-fellowship. Another fellowship ufike umfundisi akhohle usefikile uRede. Ezo sengathi usezofundisa wena inkonzo, kungathi uyazi inkonzo. Omunye umbono ukuthi ukube kuya ngayo ngokushumayela ngabe kushumayela yena. Izinto esihlangana nazo. Uma ngasangabanga umfundisi ufumane ile minister ingakazi lo mbishophu ufuna ukukutshela ukuthi kwenziwa kanjani into zombishophu ile minister and then uyabona ukuthi into erong ngoba okunye angikwenzi hayi ngoba ngingakwazi It's my choice. Now I'm from the Bible and the respect the uniqueness of Fundis. I can Fundis, my finger, that our faith wins one.
I'm saying Fundis. Not a cousin of me,
Manus, we are protected. We are protected. He who means that whom who be, as I deny a woman was smart. Ati noma ngihamba ngidabula empundeni noma ngidabula umhoshini yami kwethuzi lokufa angiwesaba ngithole ingozi kuthi ngoba wena simakade makini uphethe isikhwili nokho yamuza umuku uthi wena simakade ngakuphi ngakho uphephile ngoba phambi kwami kuhamba usimakade ephethe isikhwili nokho okuthi nyaka shawu simakade kuqala amen yamuza umalusi. Izimbuzo zakho kufuneka zizizwe iphephe kanjalo zinomfundisi wazo ukuthi ngemithandazo yakhe afane nongathi uhamba phambi kwazo zivikelekile ngoba uyazikhulekela ukuba uNkulunkulu ayivikele ukuthi kwasha kushaywa ngomwe womthandazo kilikithi ngoba usimakakhe ungaboni
lezi zinto kwesinye isikhathi sizikhuluma.
Kubeka athi uma ikhuluma kwenye indawo lithi umalusi uyazazi izimvu zakhe. Uyazazi. Ukuba umfundisi engangazi ikholona kwakhe selikade lakhona enkonzweni. Kushaya funa kunjoni umbhalo. Bakade lunje abalapha enkonzweni. Kabazi abantu. Umalusi. Uyazazi zakhe wena mhlawumbe kwathiwa kuwe uyakwembatha amagama bonke abantu esifubeni sakho ubanuswela enkosini njengobani njengo-Aroni awugcini nje ubasi bala uyabanuswela lokhu kusho ukuthi ngisho ntembuzane njengoba ngishilo ngaphambili balele ibandla bakhuselekile ngokuba nomfundisi. Uyabahola abantu bakaNkulunkulu. Ungagcini nje ukuthi yimi ngiphethe, baholele ey'ntweni kaNkulunkulu. Ungagcini nje baphumela kwakho. Ngoba njalo ebantwini, emntakweni. Inkonzo yakithi inhle, iwudalumente. Niyangisho? Kodwa uma yenziwa abantu bengayiniki amathuba okuthandaza gcina sekunokume baphuma abantu sebeqikozile baqikoza maqikoza yahamba kahle aphuma umuntu alizwi iphango ahamba yosapimente umekwazweni ade khona uphumulambile spiritual nkonzo ibinhle kufuneka sihambe sihambe sidlule ebuhleni benkonzo siye ebutheni abantu bayadla in spiritual ngoba that's what brings them here ukuba baphume besuthi mfundisi ushumayele ke mfana ungadlali ungaqashi ngamaleminisi ubaleke mzomali elakho lelo gulu anybody ophitsha lapha ekhaya igunya lakhe is derived from you wena derived from me engisabe kuNkulunkulu kwamanje uya kwesinye isikhathi ucamale inithi esenza sengathi makhulu kunomfundisi kanti igunya labo lencike kulo mfundisi uma ethi umfundi engakubhalile umfundisi kulosa awukwazi ukuyobhikisha umphathele iplakadi ukuthi akangibhalanga mina kulosa awuyidimandi leyo nto ngeyakhe. Banesi abafundisi abadonsa la lapha amaleli sebabhintshe. Fundisi, uShumayele mfana. Ngiyazizwa uma ngithi uShumayele. Ngiyangithi uma ngifika lapho ngikhumbule emakhaya. Ngikhumbule insizwa yangihamba ngakithi.
Yenga kona se tinseleni.
Eta tina uma se shumayela. Hayi suka. Kusiyashaya shayinja ukhala umnikazi wami. Lebona uyayikhaza lento awushayi umuntu wena. Ungalokothi ume ebuntwini ngenxoso yokuyojabula. Ungalokothi noma ngabe umthuthelele kanjani, ipulpit is not the place. Wena hayi uthi ngoba uyamazi kanti injaleni uzuyi ame ngoba uyazi uyoshayela wena. Ayishayeleli nje wena ukhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Kuze kunyakaze umnikazi wayo ukuthi hayi nansi iphela inja yami. Ngoba ubhekene nani? Wena ubhekene nokuthi uNkulunkulu uthini. Uma usuqala ushaya abantu, ulahlekile. Hayi, abantu kufuneka bezwe indaba ezinhle. Hayi, your own mind. Sengishilo ngathi abantu bangabulawa injalo. Abantu bakaNkulunkulu bodwa. Noma ubhekana ney'nselelo ebanje. Don't shift the blame to others. Nguwe umholi. Nguwe umholi. You can never blame others. Sibeke wena. Uyabona? But ofakazi bami. Bokuthi zonke ezithanda ubhalwa. Uzawuhlala emhlumba. Uma ezakho uzazi uyihola, ayibenamelitshela ukuthi ziyokulandela. Ziyokulandela. Kukhona-ke nongesizi eza lapha ekhaya, ukusafunelana. Uwenzeke lo msebenzi. Angigcine-ke ngokuthi mfundisi, ekugcineni kwakho konke uyithole. Phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Uyithobe. Uyithobe ngesinye isikhathi zikunede. Ungalaleli le yokulahlekisa. Uyasiza ngelinye ilanga ukuthi uma sekunjalo uthi disadvantage. Ukuze uthi regain your sanity. Before you start addressing my issues. Usithobe phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Nkulunkulu uyokuphakamisa ngesikhathi sami. Ngigcina-ke ngithi mfundisi. Ngiyayiphinda le nto. Akuzoholwa zona iy'ndlozi. These are not angels. These are angels. Not angels, but angels. My course on that. Some of you those zona bezio. Ela bani ni shifti ye. Inga ni mani siya kuga mani. Yini deni ni kani deni. Mani tin kani dote kani yitu on mani de. Na zina. Uthi uyikhumbule ukuthi nazi iy'ngane ziyakhula ziyakudinga. Nansi inkosikazi iyakudinga. Iy'ngane zakho ziyafuna ukuthelila ubuye ufake ama-shorts udlale nazo lapha egcekeni. Zibone ukuthi zinobaba. Yes? Nansi manje ubumbize ngamagama ekhishana ngawo. Nabe kuningi silimalile njengabafundisi ngoba sigcina sesibakhohlwa imindeni yethu. Kuqale kungena ama-tensions, uyabuya abufrustrate abantu athi uyakhuluma nawe unkosikazi wakho usinele. Ngenxa kungesiye yakhe. Kuyagcina kudaleka i-tension endlini, hayi ngoba nixabene, nixatshaniswa ukuthi uthwele. Yikho ngithi ube nesikhathi ukuthi disengage ukuze ukwazi ukufika ekhaya ungumuntu. Siyazwana.
Thank you.
yini abantu baba ngumsebenzi bakube bebona uyamabona yini ukuthi kunzeni nasekwenzeni inkonzo endlini kaNkulunkulu ngentobeko nangokucophelela na
kuhanze njalo lusizo uNkulunkulu
bantu balesifunda ngekristini niyokwethembeka yini emkhulekweni futhi nizejwayeze njalo ukuhlangana ndawonye ikakhulukazi namasomo ukuba ndidumise uNkulunkulu somandla na
yokwenza njalo ngisizwa uNkulunkulu
bantu balesifunda mKristu niyosifunda yini nizindle ngazo isibhalo ezincwele ukuze nikhule ekwazini uNkulunkulu nasekuhlonipheni izwi lakhe na
mfundisi inkosi nami yemukela lelibhayibheli futhi yiba phakathi kwethu yilowo olifundayo nokufundisayo izwi ngiyabuyala ngiqononise phambi kukaNkulunkulu naphambi kukaKristu uJesu oyokwahlulela abaphilayo nabafileyo mhla esezomisa umbuso wakhe ngithi lishumayele ulishumayelisise izwi noma nini lapho uthola khona ithuba noma isimo sezinto sivuma noma singavumi phikelela usole ukukhuthaze konke ukwenze ngesineke esikhulu njengoba nempela umsebenzi wokufundisa ufuna kwenziwe kanjalo
yamshumayela ngesibindi kaNkulunkulu ufundise iqiniso uchithe nemfundiso ephikisayo nami
ngiyakwenza njalo msizo uNkulunkulu
bantu banesifunda mKristu niyokulalela yini ukushumayela kwayo nifite ngazo nabanye abantu bazobakhamba yimba
ngayoko enikulumayo nenikwenzayo na.
Siyakwenza njalo sisizwa nguNkulunkulu.
Nkosi nami, yemukela leli Bhayibheli futhi baphakathi kwethu yilo olishumayelayo Kristu.
Amen.
Konke kwenzeni ngegama lenkosi uJesu.
ngaphandle kwakhe ningenze lutho. Ngakho ke niyabuza nithi, fundisi nani ba, niyaphendukela yini kuKristu, nokuphila kwenu niyakunikela yini kuye na? Makwenziwe isifungo sayini. Ibandla leprovinsi, ibandla laseShekhe eNingizimu ne-Afrika liyingxenye yebandla linye elingelekatolika lama-apostoli elikhonza uNkulunkulu munye weqiniso uyise nendodana nomoya ongcwele. Livuma ukholo olwandulwe ngokuphelele embhalweni engcwele. Bagcinwa yibandla lokuqala ukuqukelwe yizimeni zokholo futhi lwaqiniswa yinhlangano eyaqiniswa yebandla efakazelwa iziphakamiso ezingamashumi amathathu esishiyagalolunye zenkolo, incwadi yokukhuleka ebandleni kanye nohlelo lokumiswa kwababhishobhi abaphristi kanye nabandiyakhona. Kulosi siqiniseko sizosenza manje, uyakuqinisa yini kwethembeka kwakho lelifa lenkolo njengento ekunika ugcosi ekuqondiseni nefundisayo phansi kankulunkulu ekuletheni ubabalo neqiniso kaKristu kulesi sizukulwane nasekumenzeni aziwe yilabo ophathiswe bona? Uyakuvuma yini ukubuswa imithetho yakelibata na?
Uyihanga sinana ngeji senza ngokusihlopa nesisikiselo esilandelayo. Ngiyadukisa ukuthi ngiyakholwa lukholo lwangoma ngokupheleleyo emibhalweni engcwele olubanjwe kagcina ngebandla lokuqala ukuqukethwa ezimweni zokholo lwaqiniswa yinhlangano yebandla engenakuphikisa efakazela isiphakamiso ezingamashumi amathathu esishiyagalolunye zenkolo, incwadi yokuqhubeka ebandleni kanye nokumiswa kwababhishobhi abaphristi nabadiyakoni. Ngiyaqinisa ukuthi nokuthembeka kulelifa lenkolo nokuthi kuyonginika ugqozi lungiqondise phansi kankulunkulu ekuletheleni babalo nokuqiniso kukaKristu kulesizukulwane nasesizukulwaneni kulesizukulwane nasekwenzeni aziwe ukuKristu yilabo ababekwe phansi kwami. Mina Nkosi nami Jim ngiyaqinisa ukuthi ngiyosebenzisa ekuqhubeni yebandla nasekwenzeni amasakramento lezo zinkonzo kuphela ezifunyezwe zavunyelwa abanelungelo elisemthethweni nokuthi ngiyavuma ukuphatha yonke imithetho ekhona nesazokwenziwa yebandla leprovinsi yeNingizimu Afrika nayemigomo nezimiso esenziwa kuze kube manje noma ngokuyothi ngesinye isikhathi zenziwe isinyonto esisikankishobhi sasenatali nayesinyonto yomzantsi afrika noma ngenye yayo. Ngiyazinikela futhi ukuphila ngendlela eyovelela kuqotho lwendalo futhi isekeleke ukuvuseleka kwempilo yomhlaba. Mina Nkosi nami Eugene ngiyazibophezela eqophelweni lobaluswa njengoba lulusiwe emthethweni weprovinsi yeNingizimu Afrika njengoba kuyothi isikhathi nesikhathi ishiciyelwe futhi ngiyathembisa ukwenza umsebenzi wami ngokwaleli qophelo.
Show you of our prayer that God may bless you in this ministry undertaken in the name of Christ.
Christ and in the power of the Holy Spirit. Given under our hand and seal, this 15th day of July in the year of our Lord 2023, and in the 17th year of our consecration and of our translation, the second. Yemukela ikunye lokwalusa imiphefumulo elingena nelapho egameni layise lethandodana lekamonje. Amen. Usimakade ungumlondolozi wakho, ungumvikeli ngakwesekunene sakho. Usimakade uyakukulondoloza ephini bonke bomzimba nokomphefumulo. Usimakade uyakukulondoloza ungena nalapho uphuma manje kuze kube phakade. Amen. UNkulunkulu wokuthula owabuye wavusa kwabafileyo uJesu Kristu iNkosi yethu, umalusi omkhulu wezimpi, makakwenze uphelele ngegazi lesivumelwano esiphakade. Uyenze yonke imisebenzi emihle ngokwentando yakhe. Enze ngaphakathi kwakho okuthandekayo kuye. Nesibuso sikaNkulunkulu Somandla, uyise nendodana noMoya oNgcwele, sibe phezu kwakho, sihlale kuwe njalo. Amen.
Wethu osezulwini, mayingcweliswe igama lakho, mawuze umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo, ubasise emlingweni kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbusumo wakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen.
Sengathi inceku yakho Nkosi nami ngakwenzela ngokwethembeka lomsebenzi uNkulunkulu Somandla, ize ifinyelele ekupheleleni kokuphila okuphakade kanye nalabo ababekwe ezandleni zayo, ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.
Nkosi nami, ngiyamukela lesi sitori, ube ngumphristi phakathi kwethu.
nemela abafundisi balesifunda ngiyamukela ebudlaleni bethu sengathi inkosi ingaba nawe ekugcinisa inkosi nami ngihloniphe imithetho yebandla futhi hlangana nathi kuzo zonke izimfundiso zesifundakisho
amen.
Nami siyakwamukela egameni lenkosi futhi silele ukusebenzisana nawe kule ndawo.
Nkosi nami, makuzo onke lokhu bezimpawu zomsebenzi umowami kanye nawe bendalo.
Thank you.
ukuba ukwenjalo endaweni zonke ngoJesu Kristu indodana yakhe yodwa inkosi yethu ngokuba kudale ngonke ngaye kwasekuqaleni wasenza safuza wena uqobo wasihlenga ngayo eqhilini besono mhla umnikelo bazalwe ngumuntu afele esidumbanweni nokuba buyavuke ngenxa yethu wasibiza ngaye ukuthi singabantu bakho mhlawumbe ke sihlalweni sobukhosi kanye nawe ezulwini nangaye wathumela umoya wakho ongcwele omthombo wokuphila manje ke sesikubonga ngokuba phakathi kwabakristu basendlunkulu bebandla lakho ubeka abafundisi bobashumayela izwi kankulunkulu banakekela abantu bakho babahlomisele umsebenzi nokuba benza amasakramente esivumelwano esisho ngakho-ke ngaye sihlangene nengilosi nezikhulu zaso nebandla lonke lasezulwini siyakubabaza sincoma ubukhulu bodwa umoto wakho sibonga wena manje nanini sithi
abantu bakho sikhupha lo mkhosi sibeka phambi kwakho ngezinto zakho umthethelo wakho nohlelekeyo kwakuphesa inkosini kayinokuba kwakho kwabafileyo nokwenyula kwakhe enkazimlo zomsezeleni nkosi senomosa sambele sibuye nokuba singaqhabeki bathi nesihlambe lomzimba negazi lentombane yakho sibe moye nabo bonke abantu bakho
ngizokwamukela umzimba wenkosi yethu Jesu Kristu amnikelela nina negazi lakhe alophisela nina mamukelele ey'nhlizweni zenu ngokukholwa ngibonge.
So Thank you. Thank you.